weekends we will be in the Kiri. Oh, Kiri, na talk on the model or top. Maka enugu ma ya hụ na ndị nsusu gị na ha karịrị onye ọbụla ihe kenerics na-eme na enye ha obi aṅụrị ya mere m ji na-asị ka achọrọ ka anyị malite kparịta ụka site na imere m ofu ihe ịghọta a ga-eji wee maa na kenerics abatago tupu anyị abanye eziokwu ezie ma ka isi wee bido ya bụ ije ihe na-achọ ịgwa m bụ na enwere ihe na-akpalite mmụọ gị na-akpalite mmụọ gị mgbe ọbụla ị hụrụ ihe onyonyo n'ihu gị.
Ihe na-akpalite mmụọ mgbe m na mkpa ihe onyonyo n'iru m bụ akụkọ m na-akọ mgbe ahụ ya na onye m bụ n'akụkọ ahụ a na-akọ mgbe ahụ kwa onye bụ n'aka ahụ ga-eme m mara ihe onye a na-agabiga mana ndị igbo na-ala ike ụwa
garị ofu
garị akpụ
akpụ
nke dị ọcha ka nke dị ojii
nke dị ọcha
ụmụaka dị ọcha ka ụmụaka dị
nke ọbụla
ụgbọ akwụkwọ ọfọn
chelsea
kọntrị amerịka naijiria
bye
this guy is too much
bye
thank you
best actor na Nigeria.
Best actress. Okay.
I'm one of best actors. Wow.
Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
Man of wisdom.
Bank or Lagos.
Bank
or Lagos. Bye bye, bye bye, Lagos.
Lagos.
Ayos Zuko, you know, I'm going to talk to
you. Ayos Zuko.
Hey, Bakay, it's okay to condition that after this.
I'm not traveling as well.
Rice, mom, this.
Agua.
Native or swan?
Native, before country.